hadal
oo hadal
oo hadal
oo hadal
oo ku hadal
bishii oo dhan
$7
oo kaliya
ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash
hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.